Hola hola maskanda akodwa madoda nathi itheke wabuka itheke lihle kanjani ngomhla ka 30 itheke uzobe sicwele kulo kobe kuvala imigwaqo kuvala iitrati kuvala yonke into la ithekwini umcimbi ngey 30 March uyobusethekwini umcimbi ke lo osenhlizweni zabaculi bonke bakamaskandi usenhlizweni zabathandi bonke bomculo wonke jikelele ikakhulukazi ke nabakamaskandi futhi uyothola lakhe ithikithi ecompute ticket naseShoprite oShoprite ke bafethu bagcwele zonke iindawo ayikho indawo engenawo uShoprite futhi uyothola lakhe ithikithi ungaphuthelwa ubumnandi obunje obuzobunga ngey 30 March uze ungaphuthelwa ngqophamlando ngiyabona abantu bayathenga ama-golden cycle general standing bafowethu amathikithi e-VIP azotholakala kusukela ngo-February kuyale ungaphuthelwa-ke lenqophamlando ngoba alikho ithikithi lobe litholakala esangweni alikho ithikithi lobe litholakala egating emabheda onke amathikithi ase-Shoprite nase-compute ticket woza 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 woza